Thank you. Amen. Wacha tupigie Yesu makofi mazuri.